Kua whakaputa kōrero mai ngā rangatira o te ropu tōranga pū Māori e pāna ki ngā tohutohu I whāriki hia atu rā e whatarangi winiata ki mua ia hone Harawira. Me mokowhiti atu tātou I naia nei ki tō mātou mātanga tōranga pū kia Tina Wycliffe, karawhiua mai Tina.
Hei tā ngā rangatira o te pāti Māori e hara I te mea I pupū ake ngā raru mō hone Harawira I te wiki I kua hepa nei, engari mai rā nō ia e whakararu ana. Nō reira hei tā Tariana Turia rā o ko Pita Sharples a ngā wiki e rua nei me āta whakaro ia ki te whai I tōna ke huarahi.
Kāre pirangi tūki waho o te pāti, engari kāre pirangi whakarongo ki te caucus nei.
He's already made statements this week to say that the only people that he is accountable to is to Te Tai Tohiro. For that to happen, then clearly you're indicating that you're independent, that you don't expect to be held to account by the rest of the country, by the rest of our constituencies, by the members of our caucus, by our political movement, by our kaupapa.
Kei te karo rawa I te whakapae e tuohu ana rawa ki ngā riri o te marea, aihara I te mea ko hone Harawira nake te tangata e kōrero ana I ngā take tino rangatiratanga.
Are you saying we're not part of the tino rangatiratanga movement?
We're certainly not lapdogs to the government. There are things that we agree with, there are things that we disagree with, and that's the state of our relationship. Our relationship is actually based on respect for one another.
Kā tihe maha ngā hui, kei te haere ake a ngā wiki e rua nei, hei whirawhira I te ara whakamua, Scotty.
Kia ora rawa atu koe, Tina, ka pai wena whakamārama.